Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cyuno munsi wibuke yuko turiko turiga igitabo cy'ibyayishure Yohana kandi turicyari ku gice cya kabiri icigwa cyacu cyuno munsi kivuga ngo ishengero na Kristo mu ntambara ihambaye ishengero hamwe na Kristo mu ntambara ihambaye dusenge uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwe icubahiro urakoze mwami kurano mahigu twongeye yo kugira ngo dukurikirane ijambo ryawe ry'uno munsi turakwingize mwami kiyobogwe nawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Mugenzi, icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo ishengero na Kristo mu ntambara ihambaye. Mu gice ca mbere ca kino gice cy'ibyashure Yohana gice ca 12 twari twabonye ko kino gice kigabuyemo imice itatu. Intango y'intambara hama ukuntu yaje hano ku isi hamwe n'ukuntu ishengero rigomba kuzoyigwana mu bihe bya nyuma ari byo bihe turimwo tugeze rero mu gice cya kabiri kino ntambara inyuma yaho twize igice cya mbere cerekana iby'intambara ihambaye uko yatanguye no munsi duca tugaruka mu gihe cya Kristo igihe yaza ku isi iki gice tuzakwiga twisunga iby'ashuri Yohana igice cya 12 umurongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatandatu havuga ngo ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru umugore yambaye izuba ukwezi kwari munsi y'ibirenge vyiwe mu mutwe yambaye igitsibo cy'inyenyeri 12 kandi yarakuriwe atura kaborogo kuko aramutswe ababazwa n'ibisi mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso igisatu cy'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe ndwi n'amahembe 10 no mu mitwe yacu cyambaye imigara ndwi umurizo wacu ukwega ikigira gatatu cy'inyenyeri cyo ku ijuru uzishiburira ku isi icyo gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira vyare kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe avyara umwana umuhungu niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma umwana wiwe arasahugwa ajanwa ku mana no ku ntebe yayo ibyashure Yohana igice cya 12 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 10 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 5 n'icigwa cyacu cuno munsi kiri ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru haboneka ikimenyetso ibi bimenyetso byose ntibyabonetse mu ijuru Imana ibamwo oya ahubwo ijuru ririkorera vuba ngaha nitazanure ikirere umuhanuzi yabonye ibintu byariko birabera aha ku isi ariko abibona nk'ibintu biri ibintu bire kugwanira mu kirere nitazanure ijuru apani juri bamwo rino joro ryaravuzwe hariya mu gitabo cy'itango n'igice cya mbere igihe imana yarema yaratandukanije amazi amazi amwaja hejuru ayandi hasi maze ikirere itazanure imana ica igitwa ijoro bino bimenyetso byose byaboneke hano ku isi Yohana ari karerekwa yabibonye mu itazanure ariho biriko biragwanira yabibonye mu kirere cisi aricyo citwa ijuru mu itanguriro igice cya mbere kandi umuhanuzi abibona biriko biranyinyurana biriko biragwana iki gihe gitangura imbere gato yuko Mesiya yavuka maze kikarangira ishengero rya Kristo gintumwa rimaze gukomera kandi rimaze gukomera ngaha turabona ibindi bintu bivugwa mu mvugo ya gihanuzi tutari bwigere tubona umugore yambaye izuba ukwezi kwari munsi ibirenge byiwe mu mutwe yari yambaye igitsibo cy'inyenyeri 12 umugore ni ishengero umugore atunganye asobanura ishengero ry'ukuri maraya nawe agereranywa n'ishengero ryataye umurongo ushaka kubisoma soma icete cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa kabiri hamwe n'ibyashuro Yohana igice cya 17 ku murongo wa gatatu ushikare ku murongo wa gatandatu izuba ni isezerano rishasha ngaha mu byashuro Yohana igice cya 12 hariko haravugwa umugore atunganye yari yisakaye izuba yari yisakaye isezerano rishasha ni kuvuga tubaze kumva yuko umugore ari karavugwa ngaha ari ishengero ry'ukuri rya Kristo gizewe ritari maraya kandi rino shengero ryari ryisakaye izuba bagenzi ridisobanura ukuntu ishengero rya Kristo ryari riyobowe n'isezerano rishasha kandi ukwezi n'isezerano rya kera kuba ukwezi kwari munsi nuko isezerano rya kera ari umushinge ishengero rya Kristo ryubatseko riri munsi kuko turi muri rishasha inyenyeri 12 nazo ni ntumwa 12 kandi birafitanye isano n'imiryango 12 y'Abisirayeli nkuko twabibonye kino gihe kiriko kiravugwa ngaha ni gihe cy'ishengero ryariko rirava mu miryango 12 y'Abisirayeli maze riza mu riva mu gitutu riza mu bintu bya nyabyo kandi rigahagarikirwa n'intumwa 12 kubera yuko intumwa 12 arizo zigaragara mu ishengero rya Kristo ry'ukuri ryo mu gihe cy'isezerano rishasha kandi rihagaze ku gutsindanishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ikindi kimenyetso igisato cy'amahero gisa n'ikibengebenge mu zindi bibiliya berekana gitukura kiraboneka maze kino gisato gifise imitwe ndwi n'amahembe 10 no mu mitwe yacu cyamba imigari ndwi umurizo wacu ukwegi kigira gatatu cy'inyenyeri cyo kwico mwijuru uzishiburira ku isi ubundi ikiyoka mu buhanuzi twaramaze kuvuga ko ari Satani ariko ngaha Satani yabonywe ari mu buryo bundi atari bwa buryo yagaragara ubwa mbere igihe yatangura intambara hariya mwijuru yariko akorera mu kindi kintu iki nacyo ni dini rya gipagani giroma ishengero rya Satani niryo ririkorera vugwa ngaha riyobowe na Satani idini rya gipagani giroma ryari risanzwe risenga ibigirwamana ku mugaragaro ryari dini rihambaye kandi rikomeye mwa kino gihe ryari rishigikiwe n'intwaro z'abakayisari niryo ririko riravugwa ngaha imitwe ndwi yacyo yerekana ubushobozi bwo kugwanya irema ibi mu bihuze n'imigari ndwi yacu mwibuke ko ku munsi w'indwi ariho twibuka irema uhereye mu ntago za Roma haba Roma ya gipagani cyanke Roma yiyambitse ubukristo yose yamye igwanya irema kandi imaze kura ukuntu bigira nta yindi nzira kwabaye gukura isabato y'ukuri kubera yuko mwitegeko rya kane ariho nyene hibutswa ibyerekeye irema imana yaremye mu minsi itandatu ku munsi ugira indwi ikaruhuka mu gihe abantu baruhuka ku munsi ugira indwi baba bariko baratangaza ibyerekeye irema yuko imana ariyo yaremye maze roma ya gipagani hamwe na roma yiyambitse ubukristo bose barondeye gushyiraho umunsi wa mbere w'iminsi indwi dimanshe ngo abantu ariho basenga kugira ngo igiharuro karindwi cibagirane kandi mu byukuri ibyerekeye irema byibagirane mu bantu Imana yaremye amahembe cumi yerekana bwa bwami cumi twavuga twarabuvuze bugiragwa n'abantu cumi canke n'imitwe cumi y'igikoko cabonywe na Daniyeli igice cindwi ariko kandi ino mitwe cumi kandi irerekana idini rya Satani y'i Roma rigwanya amategeko cumi y'Imana bino ni ibintu bigomba kuranga idini rya gipagani y'i Roma mu gihe idini ishengero ry'ukuri ryoryo rirangwa n'isezerano kumvira ibivugwa mu isezerano rishasha kandi ritirengagije isezerano rya kera maze Bibiliya yose ikaba umuyoboro w'abantu bemeye gukurikira Yesu idini rya Satani ryoryo rirangwa no kwica itegeko rya kane kwirengagiza yuko Imana ari umuremyi wabo bakanka kuruhuka isabato ariko kandi ntibagarukize ku isabato gusa ariko bakabaho bica amategeko y'Imana yose ikigira gatatu c'inyenyeri ubwa mbere kuvuga yuko ari umugwi w'amarayika bahisemo gukurikira Satani ca gihe yatanguza umugumuko mu ijuru maze baca bati burwanwa nawe ubwa kabiri abayuda bari bafise inzego zitatu z'ubuyobozi abami abatambyi hamwe n'ubucamanza kimwe cya gatatu ni abami intwaro ya Roma yakuyeho mu myaka 60 hafi 63 mbere yuko Yesu aza kuvukira aha ku isi iki gihe cyavuzwe ngaha ni gihe ishengero ryari ryiteguriye umuzo wa Mesiya abantu benshi bari barindiriye amasezerano menshi cyane yari yaratanguye kuvugwa uhereye ku kuremwa ku isi hahandi Adamu na Eva bacumura maze Imana ikica umwagazi w'intama kugira ngo abizera bose bamenye yuko badashobora kwikiza ariko bakizwa kubw'ubuntu nico gituma hariya muri mu byahishuro Yohana igice cya 13 ku murongo w'8 tugiye kubibona Yesu Kristo yatanzwe uhereye ku kuremwa ku isi igihe cyose ishengero ry'ukuri ubwoko bwera bwa Abisirayeli bwabayeho bwakomeje kubaho burindiriye rino sezerano yuko Mesiya azoza kino gihe idini rya Roma ryari ryarigiza agahambaye kandi ryari rifise ingabo zikomeye cyane Roma ya Gikayisari yari yarigaruriye isi kandi abantu benshi bari mu buja bwabo muri iyo nzira nyene niho byari bikariye ubwoko bwera bwa Abisirayeli bari mu buja bukomeye bari biteze yuko Mesiya aza akabakura muri ako kaga bari barimo muri iyo nzira yonyene niho dushobora gusobanura ano majambo avuga ngo icyo gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira vyare kugira ngo niyabyara kirotse umwana wiwe kubera iki kubera kino kintu kidasanzwe kubera yuko igihe Yesu Kristo yaragira avuke Bibiliya ivuga ngo kandi ishengero uwo mugore yarakuriwe atura kaborogo kuko aramutswe ababazwa n'ibise ubwoko bwera bw'Abisirayeli babandi bari ishengero ry'ukuri mu by'ukuri bari kubaratura kaborogo kandi biteguye bakeneye cyari gihe cyanyacyo cuko umukiza yasezeranywe yagomba kuza akavukira hano ku isi koko ishengero ryari ribabaye hari hageze ko umukiza yasezeranye uhereye ku kuremwa kw'isi aza hano ku isi umurizo wacu ukwega ikigira gatatu cy'inyenyeri zo mu ijuru zishiburira hasi kubera iki ngaha havuzwe umurizo ni kubera yuko satani yaraneshejwe pe nta zindi nguvu agifise zo kugwana yamara naho yanesheje ntagagomba kugenda kagirire aracafise ubuhendanyi bw'uburiganya agomba gukoresha aciye mu idini ryiwe yashizweho hano ku isi rya Roma ya gipagani agomba gukoresha ubwo buhendanyi bwiwe bw'uburiganya kugira ngo azimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka bagenzi kubera iki umurizo ubuhendanyi bukomeye buzanwa n'uwatsinzwe satani burahambaye yaratsinzwe ntago ahanganye na Kristo ukundi yamara naho yatsinzwe biciye mu murizo gusa akahe gato agisigaranye ariteguriye kuzimiza abo bose bemera guumviriza ubuhendanyi bwiwe ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira vyare kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe ibibi nta handi byerekeza umwana ngaha ari karavugwa ni Yesu mukiza yari yarasezeranye uwo ishengero ryari rigiye kubyara rya Kristo ushaka kubyemera raba hariya muri Efeso igice cya mbere ku murongo wa 20 hamwe n'uwa 21 Abaheburayo igice 18 ku murongo wa mbere hamwe n'ibyashore Yohana igice cya gatatu ku murongo wa 21 Yesu niwe wo gutegekesha amahanga inkoni y'icuma Zaburi ya kabiri murongo w'indwi gushikana 9 nta nkeka iki ni gihe cyo kuvuka kwa Yesu idini ya gipagani y'i Roma yihishije inyuma y'abami pagani baba Kaisari hamwe na Herode wa undi yararongoye Yerusalemu kandi mwibuke yuko ubwa intara Herode yatwara yari isanzwe itwagwa na Kaisari b'i Roma abari basanzwe bategekwa n'idini ya gipagani ya Satani i Roma maze abo bararondeye kwica Yesu soma muri Luka igice cya kabiri murabo kuntu vyagenze Herode ntago yabigize gusa byigeneye oya umutima w'ubushukanyi bwa Satani inzigo n'inzirikira ya Satani n'abayoboke biwe niyo yatumye Herode agerageza kwica Yesu ariko bimuta kuamaze erega ishengero mugore ryacera ibyara umwana w'umuhungu uwo niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma umwana wiwe arasahugwa ajyanwa ku mara no ku ntebe yayo bagenzi inyuma yuko Yesu Kristo avutse yarabayeho mu buzima buruhije ubuzima busa nk'ubwo natwe twabayeho intumwa Pawulo irabisobanura neza hariya mu gitabo cya Filipi igice cya kabiri ku murongo wa 5 gushikara ku murongo wa 11 Yesu ntago yiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako kugira ngo ashobore kuducungura kugira ngo ashobore gukiza ishengero yemeye gucika nk'umwana yemera kubyagwa n'ishengero maze yitwa umwe mu rubyaro rw'ishengero muri iyo nzira yonyine niho yagomba gukiza ishengero ryiwe kandi kubera yuko yari umwami ahambaye yatsinze igihe yagwa Imana yitwa Mikayeli mu bwami bw'Imana agwanya Satani kwinjira mu ishengero akitwa umwe mu bagize ishengero niyo nzira yonyene yagomba guhangana n'idini risanzwe na ryonyene rifise umwana yitwa Satani igihe Satani amaze kururuka yashinze ishengero ryubakiye kuri we ariryo dini rya gipagani ry'i Roma rino shengero ryari risanzwe rifise umwana ari we Satani kandi Satani yaragwana ku rugero ruhambaye cyane kugira ngo agwanye ubwoko bwera inzira imwe gusa yari isigaye kugira ngo ishengero ry'ukuri rishobore gutsinda nuko naryo ryaba rifise Yesu kugira ngo Yesu hamwe n'ishengero ryiwe bashobore gutsinda ibitero byose bikomeye byoshobora kuza gutsinda bivuye kuri Satani bagenzi buno nibwo buryo ishengero rya Yesu ryubatswe kuri we kandi rifise abatware 12 ari bo ntumwa kandi bifitaniye n'isano n'imiryango 12 y'Abisirayeli byari kunesha gusa biciye mu kubyara Yesu nimurabe Yesu yavukiye mu bwoko bwari bwaturanijwe bwa Isirayeli igihe yavuka yoguruye imiryango kugira ngo n'abandi bari bari mu yandi mahanga bemererwe kwinjira mu ishengero ryiwe Yesu Kristo amaze kurangiza kino gikorwa ciwe byaciye bigenda gute igihe yapfa kandi ari mu mva Satani abicishije mwarino dini ryiwe nyene rya Roma ryarungitse abasirikare kugira ngo barinde imva ziyiwe bikunde ahere mu kuzimu ubushobozi buhambaye buva mu ijuru bwaraje maze ukuraho ubushobozi bwa Satani Yesu arazuka igihe Satani yavuga ngo ntazuke Yesu yarasahuwe n'ubushobozi bwa data wa twese ajanwa mu ijuru ku ntebe ya data buno buhanuzi nuko bwasohoye niko byagenze bagenzi Yesu biciye mu kwigira umwe natwe akaganduka gushika ku rufungo ku musaraba intumwa Pawulo irabisobanura neza ngo nibyo byatumye ashingwa hejuru ibindi bintu byose kugira ngo amavi yose indimi zose amoko yose azafukame mu izina ryiwe kandi abemera kumwizera baratsinze Yesu yaratsinze ku musaraba igihe Yesu yamanikwa akazuka Satani yaratibuwe burundu maze arirukanwa mu ijuru burundu nicyo gituma mu 12 hamwe na 13 hatangaza intsinzi ry'akataraboneka herekana ukundi gutibugwa kwa Satani bundi busha muri iyo nzira yonyene Satani amaze gutibugwa burundu ngo ntaza subire mu ijuru ukundi murabizi yuko mu gihe cyayo Yobu yakunda kugenda kuturega ukundi maze kino gihe Satani yaratibuwe kandi yaratsinzwe indirimbo ica iririmbwa inyuma yo gutsindwa niyiboneka muri no 12 hamwe na 13 nuko rera amajuru nimwishime bantu mwese nimuririmbe nimwishime kuko umugwanizi yahora arega bene data atibuliwe ku isi kandi ngaha barerekana yuko ishengero ry'ukuri rigiye kuzokwama rinesha kandi atanguye kunesha ryamye rinesha uhereye ku kuremwa ku isi rikoresheje amaraso ya Yesu Kristo yatanzwe rimwe gusa mugenzi ishengero rya Yesu Kristo ryaciye riboneka kandi ryabaye ishengero rikomeye rinesha rikoresheje amaraso ya Yesu Kristo gusa mugenzi igihe ukurikirana icigwa cacu cuno munsi ndaguhamagara nawe niba utari bwafata ingingo yo kwizera maze umaze gufata ingingo yo kwizera wiyegurire Yesu wa wundi yabayeho hano ku isi akitongera amategeko yose uwo nawe aguhe gutangura kwitondera amateko y'Imana yose uhereye uno munsi kuko kwizera maze umurabire ko niba yaranesheje abizeye nabo bazonesha maze niwamara kunesha uzoronka ibyizigiro byo mu iherezo nanje ndagusengera uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba bavuga bigakomera izina ryawe n'ibihabwa icuba urakoze mwami ku bwari no jambo uhejeje kundushikiriza mwami turagusenze ngo duhe kubitahura kandi mwami uduhe kugendera ku jambo ryawe ritubwira mu gihe ano mashengero abiri ahanganye ishengero rya Kristo rirangwa no kumvira amateko yose no kwitondera amajambo yose yavugishwa n'Imana kurabira kuri Yesu no gutsinda kubwo kwizera tukaba twumvise n'irindi shengero ry'ikinyoma ariryo dini rya gipagani ry'i Roma ryashyizweho na Satani kandi rigendereye mu guhakana amategeko y'Imana no kwica itegeko rya kane no kwereka abantu yuko ikimaze cya Yesu cyatanzwe atacyo kimaze ibi yarabigwanije igihe Yesu Kristo yari ahari kandi nanone baracyabigwanya mwami duhe gushobora ubushobozi bwo gutandukanya n'amashengero abiri kandi mwami uduhe guca dufata ingingo yo kuba mu ishengero ry'ukuri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mugenzi tukwibutse yuko kino kiganiro kiraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 za gatondo hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8 n'inusu z'umuhingamo mugenzi Yesu akugire neza aguha umugisha aguhe kwama umwiza y'ibihe byose ntiwibagire gukora partage kugira ngo abone ubutumwa bushike no kubandi.